Kulomzekelo wethu kuthiwa on a multiple choice test problem, one has four choices and problem two has three choices. Each problem has only one correct answer. What is the probability of randomly guessing the correct answer to both problems? Uthi ke umbuzo wethu athini na amathuba okukhetha okanye okuqashela kakuhle impendulo ezilungileyo kuyo yomibini le mibuzo. Kaloku kumbuzo wokuqala kuthiwa ungakhetha kwimpendulo ezine, kumbuzo wesibini ungakhetha kwimpendulo ezingaphi ezintathu. Into afuneke uziqaphele, iprobability ukuba ukhethe impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala itheni kunye neprobability yokuba ukhethe umbuzo xebe impendulo elungileyo nakumbuzo wesibini zi-independent events. Into ethetha ukuthi ukuba ukhethe impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala ayizuyichaphazela okanye isiphumo sakho asizusichaphazela isiphumo ozothi usifumane phi kumbuzo wesibini. Yiyo ke le nto sithi zintoni zi-independent events, ngoba impendulo yakho oyifumene kumbuzo wokuqala ayizuba nanto yokwenza okanye ayizumchaphazela intoni impendulo ozothi uyifumane phi kumbuzo wesibini. Sithi ke ezi xa sizibiza zintoni zi-independent events. Zi-independent events. Xa sithetha nge-independent events, ithini ke loo nto? Uba sithi ezi zinto zimbini zi-independent events, ngamanye amagama i-probability of choosing correct on one and choosing correct on two. Ngamanye amagama ukukhetha into elungileyo, impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala, futhi ukhethe impendulo elungileyo kumbuzo bini, ithi ke loo nto uzothi xa uzibala ezo zinto uphindaphinde ii-probability zazo ye-probability yoba ufumane umbuzo xebe impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala, uphinde futhi uyiphindaphinde ngantoni nge-probability yokufumana impendulo elungileyo kumbuzo wesibini ngenxa yento yoba ezi events zimbini sithe zintoni zi-independent events. Ithini ke i-probability yokufumana impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala? Izonke ke ngoku amathuba esinawo kumbuzo wokuqala mane. Into ethetha ukuthi linye qha kusixelela uba linye inye qha impendulo elungileyo. Into ethetha ukuthi i-probability of choosing correct answer kumbuzo wokuqala ngubani? 1/4. Uze ke ngoku kumbuzo wesibini amathuba esinawo ewonke mangaphi? Mathathu, okanye apho singaqashela khona iimpendulo zethu zintathu, kodwa impendulo engilungileyo yona ingaphi? Inye. Into ethetha ukuthi saba no-1/3. Kuba ke besixelele ezi events uba zi-independent, sizoziphindaphinda intoni ii-probabilities zethu, sitsho sibe no-1/4. Umphindaphindi ngabani? Ngo-1/3. Utsho ufumane ubani? U-1/12. Yiprobability ke leyo yokufumana intoni impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala, futhi uphinde ufumane nempendulo elungileyo kumbuzo wesingaphi? Wesibini. Le nto ke singayibonisa ngendlela ecacileyo ukuba yenzeka njani. Masithi sikwenzele ngala mzekelo besenze ngayo ngoku besithetha ngamadayisi amabini awajuliweyo. Masithi apha sinombuzo wokuqala, sizozoba la migce yethu mininzi. Apha phezulu sithi sinombuzo wokuqala, sithi ukhetho lokuqala alulunganga, ukhetho lwesibini nalo alulunganga, ukhetho lwesithathu alulunganga, ze ukhetho lwesine lube yinyani. I-1 umele incorrect 1, I-2 incorrect 2, I-3 incorrect 3, u-C amele ucorrect, besesitshilo mos. Nalapha ke kwecala kwimpendulo yethu yesibini okanye kumbuzo wethu wesibini, sizothi ubana ngaba ukhetho lokuqala alulunganga okanye aliyonyani, incorrect 1, ngamanye amagama ukhetho lwesibini nalo aliyonyani, incorrect 2, ze impendulo yesithathu ibe yinyani, ibe correct. Ke ngoku xa sesiyenzile le nto, funeke ke ngoku sizobe intoni imigca yethu, ngoba kaloku uzophendula kabini kumbuzo 1 nakumbuzo 2. Nantso ke imigca yethu eyohlula ezi ziphumo zethu. Funeke kaloku sibe neebhokisi. Ezi bhokisi ke ziyabonisa iziphumo zethu esizozifumana xa sizothi sithini siphendule imibuzo yethu. Xa uqala uphendula kumbuzo wokuqala, problem number 1 ngamanye amagama, naku problem Number 2. Xa uqala uphendula kumbuzo wokuqala, usenophendula rongo umbuzo wokuqala, uphinde nombuzo wesibini umphendule rongo. Siyibonise ngelachokoza liphakula box yokuqala. Ungenza njalo ukuze zonkeke. Kodwa ngoku sibuza ukuba funeke uphendule impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala, uphinde futhi uphendule impendulo etheni elungileyo kumbuzo wesingaphi wesibini. Siyayibona ke loo nto ukuba ucorrect usi nosi badibana ndawoni. Badibana phi? Kule ndawo sithini siyishedishayo okanye siyivala ngantoni? Ngombala. Ithini ke loo nto inye amanye okanye linye ithuba lokuba ufumane impendulo elungileyo kumbuzo wokuqala, uphinde ufumane impendulo elungileyo kumbuzo wesibini kumathuba amangaphi? Kumathuba amangaphi ayi-12, ngoba siyazibona ezi bhokisi zethu zincinci apha zingaphi? Zi-12. Ifani ke ngoku i-probability yethu nale besiyifumane ekuqaleni. Enye indlela, ngenxeba ezi events besithe zi-independent, usenophindaphinda eli cala likambuzo 1 nangeli cala likambuzo 2, u-3 umphindaphinde ngo-4 ufumana bani? U-12. Kwala 12 umnye. Enkosi, masithembe uzuze lukhulu.